Peter na for why not go Bible? Oh, Peter for water. You didn't die, you Peter near what I'm doing, Mamma. Oh, I'm going to follow you. I'm
going to ask you, no, it's on my time.
Oh,
good. He's talking
about
the car. I'm going to ask you.
Biko n'ogogo mikorobia ndị anwụrụ ike n'ọgwụ ike kwụpụrụ n'ọkụ n'obodo anyị na-abawanye n'ike n'ike. Biko n'ogogo mikorobia na-abawọbịa ndị nke na-atụtụ kpomkpom n'okporo ụzọ na-abawanye n'ike n'ike n'obodo anyị. Ndị na-agbazi aka ahịa kịta bụ ndị rehabilitation senta. Ndị na-arachazi aka kịta bụ ndị na-agwọ ara. Maka na ọtụtụ mikorobia na ụmụ agbọghọbịa ewere gị ịcha anya wepụsị onwe ha na gị a. Ụmụnnafa na-akọ ihe na-eme n'obodo ka na-akọrọ ụmụnnafa ihe na-eme na Sokoto. Ọ bụ ndị dị otu a na ndị nke chọrọ iji aka ha tinye onwe ha n'ọnọdụ dị otu a ka anyị na-agwa sị, benata aka gị n'ịmachi wan tai, benatakwa aka gị n'ịracha swit, benatakwa aka gị n'ike ọkụ na bọb, maka na imegide ihe a nweta onwe gị na rehab. Ndị na-agwa ara ga-ajụ gị sị, Ababola, how much is your madness? Premium or luxury? Now you know. Never let them get bored again. Maka no mon na gi gepete no neme. Maka nandari begi gane epere gebuse ayagaya igirigi ayagaya mbembem. We pa kage ne machaya maka ndoge.
Okay.
Oku ntende na guara.
Whether you like it or not, I must forward. Forward to me, I forward. Really, really, really. I'm going to go. If you have a couple of people in the Bible.
Don't be juju be that.
But don't say that about it before you argue, you know.
Yeah, I'm going to use your matter, Kana.
I want to move you, but use your matter,
Kana.
Oh. Papa, I'm going to go. You know, I said, okay. You want to attack him, but I'm not going to give you nothing. In fact, if you're short, if I'm not short, you're going to go. I'm out of this church. That's my idea. They're going to pick an answer. Why not go to Bible? Oh, pick up for water.
Ya, we don't have to worry about some apple.